Ingane yomfana neminyaka eyisithupha obudala ishoneke kabuhlungu ngesikhathi kusho imjondolo eyisitezi Alexandra. Isidumbu salomfanyana ke sitholwe ngabezimo eyiphuthuma yokusifunda iGoli. IJohannesburg Emergency Management Services namuhle ekuseni ngesikhathi ke zinikele endaweni yesigameko. Imbangela yomlilo ayikaziwa kodwa kuphenyo luyaqhubeka.
Isebe leenkonzo ezingxamisekileyo kwisixeko saseGoli lisabele kwisiganeko sokutsha komkhukhu esenzeke ngentseni yanamhlanje. Nesisube umphefumlo wenkwenkwana eneminyaka emithandathu. Le nkwenkwana ixelwe njengaleyo iswelekileyo kwindawo yexhwayelo.
One person died when a double story four room shack caught fire early hours of this morning in Alexander 6th Avenue. At this stage, there were no other injuries which were reported during this fire incident, and of the cause of the fire incident is still a subject of investigations. City of Johannesburg EMS would like to encourage our residents to continue to look after all heating devices during this winter season so that we can be able to prevent fire incidents which might occur at home.
Kwakhona isebe lenkonzo ezingxamisekileyo libongoza abahlali ukuba baqaphele xa besebenzisa izixhobo zokufudumeza ezifana nezitofu kunye neembawula. Nokuba bangazishiyi zingahoywanga ngelixa bezisebenzisa ukuthintela iziganeko zomlilo kumakhaya wabo. Kwiindaba zeSoweto TV ndingunomzabalazo Mduka.